muli bwanji ya Malawi nonse mmadandaula eh amene Malawi anayilozayo eh Malawi anayilozayo anayiloza ndi ndani John Chilembwe anakadula mutu wa zungu magazi amene anakaendelera kumene kujaja ndini masoko amene tukumana nawo paka na lero osapeza sokolere abwino zikokhala losauka kukadula mutu nukuma unyamula choche eh atawina mutu amadula ino si chifuamba chimene chijacho anapanga chifuamba pene pacha nine komrade maole tiziyang'ana kumene tagwera osamayang'ana kumene tapundwira yaya osamangonena iyayi Malawi anatiloza analoza ndati anakadula mutu wa zungu magazi ayenda amene aje akutivutiza mpaka na lero kuti zizi ziteke bwino bwino tipite kubanja la munthu ndani zungu anatulidonya ngati ali ndi ana ake ngati achibale kukapepesa Malawi ikapepesa kumenekoko ndipoeneza yambe kuyenda bwino koma apo bi Malawi basa kawasauka choti zikomba.